mthetho waba enye
osheka esi
ipotile
esi luhlaza sijima edongeni
anyenzi kamandi ndawo yam sijima edongeni ukuba Yes.
Ibotile
ezilandathu eziluhlaza sijinga edongeni ukuba
kwawa enye osheka
ukuba kwawa enye kuba usheka ezintlanu ibotile ezintlanu
eziluhlaza
Sijinga
edongeni ukuba kwawa enye osheka ezine ibotile ezine
eziluhlaza
sijinga edongeni
ukuba
Ibotile
ezintathu eziluhlaza sijinga edongeni ukuba kwawa enye
osheka ezimbini
ibotile andibava abanye abantu
Yeah.